malishi mane suka ntombini awuna imalishi mane suka ntombini tsatsi kade alitsenga sikiliti tsatsi kade alitsenga sikiliti awuna imalishi mane suka ntombini awuna imalishi mane suka ntombini tsatsi kade alitsenga sikiliti
sikiliti
tsatsi kade alitsenga sikiliti
sikiliti sikiliti.